Kai me saki haka hawa wallahi sun wasa yake mai wallahi kalle shi Allah an sha sa mutane kira wallahi sun wallahi sun yake mai wallahi kawai daga mutun ya ba ka kira wallahi sun wallahi sun yake mai wallahi.